Follow my show, Ben Bengaleli. Kamalam, you can go to our Instagram, and it's at king underscore langabi. Bavelinga dola basola bana babandaganga with Pitong Sok Tubula, Essence, Sam Gelly, Siwetavane, Peter Maritzburg, Lapo, Washana Konabandaban, Babali Samakama, Bongo Bongin Gosi Zata, Utembelani, Malevo, Melis and Joaha, Gangino Sabelo Mabasova, Pegane, Magdala Mano Bulala, Ace Kumbi Sok Zamugula Gang, now Tulagalagan is Bamas and came to 20, Gomkabelum Saganan, July, Kulama daughter, Langan again. Ngokumukoma bavulela ngenhlamvu kubantu ke lapha babengaphakathi emva kwaloko babaleka endaweni yesigameko phakathi komsombuluko nolwesibili abeyithimba labaseshi babo phabalisa abane endaweni yasenhlazatshe lapha eMgungu Ndlovu ababili balabasolwa batholwa nezibhamu ezingekho semthethweni kanye ke nezinhlamvu ke zingu 17 kanti kumabasi utshela inkantolo ukuthi ayasilaxwaza isicelo sebail kanti umbuso kulindele ukuthi uziphikise izicelo zebail zalabo abanye abalisa esinye ke izizathu saloko indlela kumphakathi okhala ngayo ke ngalesi hlakalo mina ngana kwethu ngizofisa ukwazi ukuthi lithini uvu lakho mayelana ke nalo lolu dabe comment section ungakhohlwa ke ukucindezelweni like button subscribe button ongilandela ke lapha ku Instagram it's at king underscore ngambi from you somdakadanga ngithi senhem.